urakoze wo ufasha kakanya kugira ngo ukurikirane kino kiganiro ya Sheikh Niyonizigiye. Ndabandanya mvuga ku buzima bw'umwigisho wa Kristo, ibyo akwiye kwitwararika mu buzima bwiwe bwa misi yose. Mu kiganiro cy'uyu munsi nkabanza kuvuga ku burongozi buhimbara Imana. Uburongozi buhimbara Imana, abarongozi n'abantu nk'abandi kandi bose baremwe n'Imana, naho bafite ububasha bukomeye n'abantu bari munsi y'ukuganza kw'Imana. Cyo kimwe n'abandi bose rero, hariho iby'Imana biteze ko hariho iby'Imana basaba, si gihe cyose babikora nk'uko Imana ibishaka. Hari igihe biterwa no kutamenya, ariko kandi hari n'igihe biterwa no kugarariza, guhitamo nabi kubwo inyungu kanaka canke kubwo gutinya inkurikizi zo gukora ibihimbara Imana. Abarongozi rero nabo Imana irafise icibabwira, irafise ivyo bategeka gukora, irafise n'ivyo basaba guheba. Turaza kwisunga amajambo ari mu butumwa nk'uko bwanditswe n'intumwa Luka, umwanditsi Luka, igice cya 22, turahera ku murongo wa 24 gushika ku murongo wa 27. Aho hantu haravuga ngo maze havyuka impari muri bo z'ubuzoba umukuru wariwe. Arababwira atabami b'amahanga bayatwaza amanyama n'abafise ububasha bwo kuyaganza bitwa barutunga boro, ariko mwebwe suko mugabo umukuru muri mwebwe abe nk'umuto n'uguganza abe nk'ubakorera. Umukuru ninde? N'ugukoregwa canke n'ugukorera? N'ucanke n'ubumukorera? Mbega si ubukoregwa? Ariko jeho ndi hagati muri mwebwe meze nk'ubakorera. Ni mwebwe mwamanye nanje mu byo nageragejwe. Ana majambo umwami Yesu Kristo yabwiye abigishwa biwe bitewe nuko hariho ibihari byari byadutse hagati yabo. Bariko barabazanya bati mbega hagati yacu umukuru ninde? Ibyo bihari birumvikana umugwi w'abantu 12 bari ngaho, umurongozi w'abatigeza ababwira ngo uyu niwe mukuru wanyu. Murumva ko ari ibintu bisanzwe ko abantu bavyibaza. Ariko ibi bintu Yesu yavuze ni ibintu bigoye, ni ibintu binyuranye n'ivyo abantu biyumvira. Ariko arabereka mu by'ukuri mu bwami bw'Imana ibintu bipanze gute? Umukuru ninde? Ukwiye kubahwa no gushigwa imbere y'abandi ninde? Ndashaka cyane gose ko iri jambo turishira ku mutima, turishira ku mutima, kuko uko uburongozi butahugwa mu mico yacu nk'abarundi biranyuranye n'ico Bibiliya ivuga. Hariho ibintu uvyiyumviriye ko neza biri mu ijambo ry'Imana, uvyumviriye ko neza usanga bidasa n'uko uburongozi butahugwa. Kandi kikiri mu bituma hariho amakosa abandanya kogwa mu burongozi, agakogwa n'abantu bashaka b'abakirisu, kuko ingene batahura iby'uburongozi bidaturuka muri Bibiliya, bituruka mu byo bakuze babona, mu byo bigishijwe, mu byo basanze mu buzi barimo. Ugasanga abantu baragara, barakankama, barafata n'ababo barongoye. Hariho n'abumva mbere ko bafise uburenganzira bwo kugira umuntu uko bashatse, bakumva ko umuntu bakoresha ata burenganzira afise. Ugasanga inyifato zabo ntaho zihuriye n'ico Yesu yavuze hano, kuko barongorwa n'ivyiyumviro n'ivyizegwa biri mu isi nk'uko Yesu yabivuze hano. Iyi si turimwo irafise ukuntu itahura ibintu. Aha mvuze isi niko ndavuga uru rufatangane rw'ivyizegwa usanga ari byo biha umurongo ubuzima bw'abantu mu bisata byose by'ubuzima, harimo n'uburongozi. Ni nayo mbere iyi si niyo nyene Bibiliya dusaba kwanka. Bibiliya ntidusaba kwanka iyi si fadika, hanyuma uvuga ngo ntimukunde isi n'ibiri muri iyo. Ntiri kwiravuga iyi si ifadika le monde physique, kuko iyi si fadika naho yatewe n'icyaha iracyari kiremwa cy'Imana, kandi Imana irayikunda. Murabizi ko n'ijambo ryayo rivuga ngo kuko Imana yakunze isi cyane, car Dieu a tant aimé le monde, kugeza nahitanga umwana wayo w'ikinege. Iyi si rero igizwe n'urufatangane rw'ivyizegwa binyuranye n'icyo Imana yahishuye, niyo Bibiliya dusaba kwanga. Ikintu rero gitangaje ni ukuntu umuntu w'umukristo ashobora kuba ari mu burongozi ahantu kanaka, ugasanga ukuntu akora igikorwa cy'uburongozi abikora nk'ubutazi Imana, agendera muri vya vyizerwa nyene vy'abatazi imana ugasanga yasi bibiri dusaba kwanka we yayigize umugenzi yayigize incuti nico gituma ariko ndavuga ngo iri jambo ndabasaba ngo turishire ku mutima cyane imana irashaka ko abantu bayo bamenya ico yita uburongozi baheze babikore gutyo nyene imana ntiyaduhaya gakiza hanyuma itugumiza muri inosi kugira ngo tugende turakora ivyo abatazi imana bakora byose hari hivyo bakora vyiza ariko hariho nibindi dukuye kwiyubara cyane ntituri ngaha ngo tujane nibigezweho ngo dukore ibitworohera ngo dukore ibiryoshe dukore ibimenyerewe dukore ibituma badukomera mashi turi ngaha kugira ngo dukore ibihwanye n'ivyo ubwami bw'Imana budutegeka turi ngaha kugira ngo dufashe abatazi imana kumenya mu bwami bw'Imana ingene ibintu bikogwa biciye mu kuntu tubaho no mu byo dukora Yesu rero amaze kumva bariko baragira ibihari yatahuye ko mu bwenge bwabo hamaze kwinjiramo uwo mugera w'ivyizerwa vy'isi acara babwira ati abami b'amahanga aba bantu bafise autorite bafise kuganza ku mahanga ngo batwaza amanyama bakoresha amanyama umukazo kwikunda ukwikwegera ko kandi bahejeje gukora ivyo baca bashaka ko abantu babunamira bakabubaha nka barutunga boro nkuko womenga abantu babayeho kuberabo umuntu aka agakenesha abantu kuko ndavuga muri abo baminyene akabaremera intwaro y'ikabaremera ariko iya bajemwo akitega ko banezerwa mbere bagatamba mbere bakamuvina kuko abashaka ko mu mitwe yabo bamufita ku gicapo cy'umuntu mwiza cyane rutunga boro aha twifashishije bibiliya hariho uburorero tuzi turazi uwitwa Herode yari umwami igihe Yesu yavuka turibuka ingene yicishije abana bo mu karere k'i Betlehemu arabari gitara baheza abaziza ko Yesu yavutse yavuga ati uyu muntu yitwa umwami yavutse azuhava nkura ku butegetsi reka njaniranye nawe ntararenza imyaka ibiri mfasha abana bose batararenza imyaka ibiri nkabica azopfa muri bo turabona muri Matayo gice cya kabiri 16 na 18 abandi bo mwisi nuko bameze hako intwaro yabo ihungabana bahitamwo guheba ubuzima bw'abantu barasakrifiye abantu kubwo inyungu zabo iki ni kintu kandi uravye no mu burongozi rimwe na rimwe ubona aho umuntu ashobora kuba washaka yakoze amakosa canke hari ibintu nyene bitameze neza yakoze ariko hakwemanga ko vyamugoye akaraba uwabitako kandi bikamuhitana uwabitaye ko akavyagirizwa hari abantu bapfungwa badodobereje ibintu bitari byo mugabo ugasanga muri uko kudodoberezwa hari umuntu ashaka kwikingira iyo niyo style ya Herode rero turaza ubundi yitwa Pilato Pilato niwe yari buramatari yari gouverneur ibiriya ntara igihe Yesu yabambwa niwe bazaniye urubanza rwiwe hanyuma igihe ariko arabaza ibibazo Yesu aramukora ko amatohoza interrogatoire harageze igihe Yesu ntiyamwishura hanyuma Pilato acaramubaza ati ni kubera iki utari kurisigura ati mbega ntuzi yuko jewe mfise ububasha bwo kukurekura n'ububasha bwo kukubamba iryo jambo riri muri Yohana 19 ku murongo w'icumi aha naho tubonamo ikindi kintu kiri muri kwa kuganza ko mwisi ubufise ububasha bwo kuganza yumva ko afise ubushobozi bwo kugira abantu uko ashatse ashatse urabaho ashatse urapfa byose bimuva ko ashatse uratunga ashatse urakena ashatse ubuzima burafutana ashatse uratera imbere nuko kuntu mwisi bumva ububasha iyo umuntu ari mu kibanza cyo kuganza akumva arafise ububasha ku bantu naka kantu ka Pilato karacariho n'uyu munsi turese kajya ka Herode aho umurongozi akingira inyungu ziwe mu guhitana abandi abaziza ubusa hariho naka ko kumva ngo ndagufise ku bubasha ndakugira icyo nshaka Mwenye majambo iyi mvugo ya Herode ya Pilato yerekana ko mu gutahura uburongozi hano mwisi ahandi ko ndavuga bwa burongozi bujana n'ikibanza gihe umuntu bubasha hari ijambo rivuga ngo igikomeye n'ububasha bwo kugira abantu uko nshatse cyo nico kinyereka yuko ndu murongozi vyukuri hanyuma bigaca bijana rero muri ya manyama Yesu yavuga umukazo akarenganyo ubwibone ni nuruvangi rw'ingesombi ingesombi zibabaza umutima w'Imana hanyuma rero Yesu acarabwira bajya bigishwa atariko rero ivyo o ni ivyo abaganza bo mwisi bari yabatazi Imana bari yanyene bari muri bivyizegwa binyuranye n'icimana yashize ahabona mu ijambo ryayo ati mwebwe ntibibabereye ko bimera gutyo nashaka subire mu ijambo igituma Imana yaraturekeye muri inosi n'ukugira ngo ukubaho kwacu kwerekana ubudasa burya ntituringa ha kugira ngo dukundane n'isi ntituringa ha kugira ngo twirinde ntihagire ico dupfa n'isi urinze ukora iryo kosa ryo kugomba kubaho wemegwa ushimwa bica bituma wivanga ugacugenda nkuko abandi bose bagenda Yesu yarashizeho ubudasa hano ati ivyo o hari haba abavyemerewe ariko mwebwe ivyo ntimuvyemerewe muri mwebwe suko bikuye kugenda acaravuga rero umurongozi Imana ishima ingena meze n'umuntu akorera abantu sibo bamukorera tuvuze ko umurongozi akorera abantu ntibisigura yuko nimba ari mu kibanza kanaka c'uburongozi ntibisigura yuko aba aca aza gukora mu mazu yabo akabakorera ivyo bategerezwa gukora oya sico bisigura bisigura yuko ababonera ivyo batabona akabiyumvira ivyo batiyumvira ariko bakeneye agaheza kitanga kugira ngo ivyo bintu vyiza babishikeko kandi nico Yesu yakoze Yesu yatanze ubuzima bwiwe kugira ngo turonke agakiza. Agakiza cari ikintu dukeneye, cari ikintu kiturengeye, cari ikintu tutabona n'ingene vyogenda, murabizi namwe ingene icaha cari caratugize. Yesu arabona ko tubikeneye, arabitwiyumvirira, maze arabidukorera. Umurongozi mwiza mu bwami bw'Imana. N'umuntu mu bwenge bwiwe hama yiri jambo rivuga ngo aba bantu bakeneye iki. Bashobora kuba bakizi cyangwa batakizi mbega icyo kintu bogishikako gute agaheza gacakora ibyo ashoboye gukora kugira ngo akibashikaneko gukorera abantu umurongozi mwiza mu bwami bw'Imana ntakoregwa kandi ntakorera inda yiwe sumushumba w'inda yiwe hano mwisi iyo uravye inyifato z'abantu bafise ububasha kana akamugabo batazi Imana bibereyeho nyine muri vya vyizegwa cyisi urabona mwa kantu ko kuba umushumba winda umuntu akarenza ugwamo umuntu agasya tambaye agakora ibina biriya kugira ngo yizigigwe mugabo yamara kwizigigwa agashika muri ico kibanza cyo kuganza ukabona neza ko ibintu ashira imbere ni inyungu ziwe gusa abandi naho bohona ntaco bimubwiye Yesu ati ivyo mubirekere abanyamahanga mubirekere abatanze ariko mwebwe ntimugakorera inda zanyu ntimugakore nk'abashumba b'inda zanyu umurongozi yubaha Imana nta sacrifice abantu kubwo inyungu ziwe nk'uko Herode yabikoze ahubwo aheba ivyiwe ariheba ari sacrifice kubwo inyungu yabarongoye niko Yesu yabikoze Yesu yatanze ubuzima bwiwe kugira ngo adukize Herode nawe yatanze ubuzima bw'abajya abana kugira ngo akize intebe y'inganje yiwe umurongozi yubaha Imana nta sacrifice abantu kubwo inyungu ziwe asacrifice ivyiwe kubwo inyungu z'abantu ica kabiri umurongozi yubaha Imana ntahimbagwa no gucuranguza abantu abagira uko ashatse nkuko Pilato yabivuze umurongozi ahimbara Imana ahimbagwa no kugira icamariye abantu ni rya jambo ryo kubakorera kandi nahanyene akarorero karutundi bwose dufise ni Yesu. Yesu yatugiriye ikimaze kinini urabona gushikana uyu munsi aravugwa kahise kuva abayeho ni ingene gaharugwa. Vyaciye bihinduka baca batangura guharura bahereye kuri we biraboneka ko ico yadukoreye naho ya atashize imbere ivyiwe izina giwe ntirishobora kuzimangana mwisi. None rero wewe utahura uburongozi gute? Ubwo sisteme urimwo ni ya Yesu canke nimwe yisi ikicigwa ikiganiro kigufashe kwirimbura no gukosora kuko nimburi kukora nk'uwisi uzohabwa ibikwiranye n'abisi nyene ariko nimburi umuntu w'Imana nimba ushaka kuzohabwa impera y'abakoze nk'abantu b'Imana hera ngaha nyine ukiri kuri inosi ukore nkabo ni Imana nayo izovuga ngo kaze muntu wanje w'umwizigirwa wizigiwe muri bike injira mu bwami bwa so maze wizigirwe kuri byinshi Imana iguhezagire Imana ikugirire neza ibandanye gutahuza ijambo ryayo